Adafo ewa yen eradi Yesu Kristo dima. Ema yahu yen wakwa bebi mo healing stream jime diye yi emu. Ene tifia sume ya tu din. Ene se Yusuf nshira. Yakob e shira ne manu we shira masisi afi abedu Yusuf oso. Na ibi unu Genesis mwema ni itie duya nain kronche mwe di unu miinu. Kopim adienu ensia so yesa ye dwia so aba mine dwia so aba wonsio ediwa so e mine me mine tratra ofesio ebematofo shene ya watotono na watano nanso nani tedwia kura ni pintin nani basemu ye den efri Yakob tumfu ni nsemu efri ojefu a ye Israel botaino emu efri wache nyankupon omu wawo na efri kredi ampon ho unshirawo onfa osuru suru ishira ni ebunu a etretre asiemu ishira ni nufuo ni yefunumu ishira ishira waja ishira aburu meja ni mu ishira ano ishira aso akodro tete. In 3 days, Uncle Kuo no ashia no wa Emra Yusuf a TV. Dear way, ye no free. Ninianum Muno and Pampum. Adolfo Yosef Ishira Yakob di Shira no a makin kai ewa Genesis umeti edu anan kono kopo efire inchemwe di yonu mienu kopo mwe di yonu isi yano ema ye unu se Yosef enya Ishira ne abunu na ne mam yenu manase ni Ephraim omu nina so ebe ye Abusia kuom yenu Manasse Abusia Ephraim Abusia Genesis from 89 watri Yoshua Mani 80 do 9 Jemunai Ezekiel 80 89 son Jemu do me and son Bible. Ewo mwa. Na. Wakase. Yosef Ebusia. Ebe mwa numere. E ti di bien sen chemu do ba ako numere. Ti e di a sen sen chemu num. E disem. E ti nsun chemu wache. Nso di ntia kra kunkun no eka Yosef abusua no ni tia wo ma ne se odini sat insatia bi chaye se se abusua no eye Ephraim abusua ne Manasse abusua efere bi nsua no aka se Yosef fie ni nyina ne fie no eye Ephraim fie ni Manasse fie. So ori shira Yosef, Yakob, edi shira ni mani nina. Si ekani se, Yosef, abusia, eye Manasse ni Ephraim wa. And you know, you should not wapay ye. Now, you should not so. A sans ye addition, Emma Minumi, you know. A ye Yusuf, you should not. So, I don't want Yusuf, Emma here to say, Prince, Ewo Unianimo. Over here to say, Oheneba, Ewo Unianimo. Now, Pekrebekan is so, Ohene Prekope. Uyemua, Umuninemono. Chese, Oba, and Chese Benjamin Abba. Yosef Abrabo, Oshana Bakwa Sama Braba. Chese, do dona ye. Ntokwa oni union munya ye. If you ntokwa. Ah, ye tosu biom zoom piana tikoko. Enkwa suma kwentium. Na yaminam so edin kunim de kasye. Eba ye ubehunuo. Genesis. A woman eti edu ya san suma kopum eti edu numba akum. A pepe muchere ye woho. Yako pwesha ni nkomsha nasi. Ana odi Yosef etu tu. Iduya mai hon. Iduya ye from isi hodu mwa. Asukama. Osi nyanku pwa yeno. Sa. Tise iduya asu aba from. Nenso. Iduya na even isi. Isi asasia. Titi asase so ehu na se yankopo betumi edi wasi ba bia nsoye mu kura na wa ma wa fifi ato bia ba hwena ababi anoma bia so ayi ababi no dia ko esi nsoye bi mu a asase no si asase kese nsi kura ntoho anso na abana fifi na ba edua kumo ato bia bo fre Uncle for Tessudi. Oh, see, Yosef, my yo, say, do ya not buy up from a sea as I see a yahoo tear as I see so? San and Abrabo city. Yosef, a mammy, you know, almost with mine. San and Uncle Ponce, why all? Jacob. Eko so no kai Yosef ni anu ma aka no kwan yom fa so a om de yaw edi Yosef enti o kasa no o se om ti se gyan a om to e om ko se gyan a ye toto de bo Yosef na se gyan no e ye yaw di gyan E yo tan jan. E kwa akosi poti fe fi e kwa ye. Di ko si wo hon. Sema edi tono su enya no kre. Ko prizan. E hon sebe mo jene su me de ti edi asan kron. E na fi e ti edi an e bakun e bakun. En so. Brana Yosef e fa weni mu nyine mono. Jacob. Emma yi hu se Yosef na hu odi ekuta na ti se gyan o si ti se gyan en fa na wo so hwe nchemu adionu nan a sa na kan ho o si nan so na ni tedu ya kura no pintin Na ne basa mu ye din. If Yakov tu vono ensem. Ti omu tutu ajayini nina. Na ni tedu ya ekuta ni pintin. Chese ni jidie enhi. Ni jidie enhi him. And so, jina pintin, senkunim difuwa. na basa ejina pintin na mfe ejina pintin na mema no nyansa akokodro ni abotre gidie ebe ye yankopo chede bi odema yosefo a otubi ede nanti she ne din na brabo nyankwadi mu man senchrani esiye mafei obi oda prison afei okoyo mampenyi bedi akire odofo abrabo mu akotrukane how ne atiti ni nyina edun pempensu bi aminua na sedi ni dasu nyina sa na de betumi asesa wafri sa atibie ni maye ujidie isanse ujidie ukuta ujidie mna wobotaye a edimu a minia wani swadihu no ubotaye ekuta wono mese ujidie ibisu mwa bia isanti di otwere hubru huma na itidu ba kon okaso me yehu se Yosef ni kwa widiye enti bria ya friends and faro dini si akunjwa kesi ya no sono wanyweni se ube yye sika abanyi sika ana ubefa kwa mboni biso nwe sidan ye japadi ama na honde bi ne mwa kai na nkupo mbosha odeshe Abraham no se wasifu ube kwa mbiso enti yohunu se eni yeso di nukre Ejoba be wuno odi gidie akasa kire Israel for sehwemu kwa mumfama mu enompe enko na munko sie na obosha asase no so Hebrew woman no itidu ba kunchemu adio ni mientu gidie amie hunu se wudo wire nyina hye onyankopo mu menia di onye bi emfa ho tibia wom me si nyankopo e baba bo srahwe Iti umani se, Yosef, edi nsiye ubuo nukuridie, oko, otadi mwinyina, muno. Nesu ane suno, ninyina, no, no, okai winyina, sedebi, edu meso, yenga waya sasini, aboden de mayen asasia ejanum nananum eja mayen edu yensoso de ne de bribe ni de pekum sakawa ani asisie ni sikadie aban sikadie abro ani ye de toaso enti ye kirema bi ba wo Ghana ni pekum kwa moja shiegu ene bre sike ene bre nisan se edikanfu obibe di omano so omu kum ni pa edi petumi ena sa homo no afa nkola ya wu omu sa abre ono omu uko nesuswe chile mano omu bre nengara sasini ya abuwa dinde mayen moja ya nana mshiegu ye eno ni edi yasaka weyi Eno, ena yade ye etrimo ding. Eno ni yade ye pese minkumya beyisem. Eno, ena yade ye eni bribri. Ene she, gana fo wakwenti yo. Ea rohsem. Eno yeho. Si you could have a Bible class. What of all? Yosef, of our win winner. So I said, me, there be you. Me did no crack. Me did no crack. Me never be. And my three man and bread. And pounce who did no crack could do us. Minia. Yosef, for Kai and say. Ha yebetumi dia ho odin nyina ko adumbepesu bi ensi bawo tisi nyankopon ne bitumi agye gisi ye de homa yesu ye unyankopon ye na dum do so mayen na ho din so a dead way mero ye mko to form a tosuminiti eti du mi no nchemu kro minia ni minia ba unyankopon kwa ni nipa hwe obitimi aboa mu anyankwa ni mu abrabo mu no kwa na sem na obitimi apene sraje atum ni pa sem ni pa sem nyame nkonkon kwa nyame nkonkon kwa no obitimi enu anya yonko fa bia sa yonko fa no odofo oye bibia ewia untimi ni achigem bisa ni se na aden sense no kwa ni obitimi edi wadi mu kan ya sha wodin nane kura kura no bibi o de be do mu bia no wanya abotoyem yosef ana bu bu o wo manya nkupa semti no bu bu nso manya nkupa nti ni senti wini bro o fana titi na hu nyinyinyine mu no wanya nkupa faso e de reward do no so na sorry mwa emu bebre fa titi mu ana fo wa kwantwe mu e wa America ha ya rekusa wo ngani wu hey rade boni bia ye bia fa cheyen ana ode ye fa titi ya ya wa nyemu ijapadi ya CAP minya seja padi che e di stroke abrebi e juma bebrebe yo e di cancer abrebi e di liver problems abrebi inya kwan ye ahome e juma ni aya Joseph dear, one dear, a dreamer be ye in ye now, or the boy young upon Crawford. Sabrina, or my Israel. I'm a woman to meet tonight. No, my dear, almost crap at Doria. Jacob, and then a bush, yeah. Joseph in tea. It's him when you're dear. Joseph, it's him when you're dear. On your person, Cunha. Onu anom beto ne papa ni onu anom beto mu akwantio mu wanya o ma yaya de ampam wo mu mfiri difi e bi wanya sa emu oje o ma wo wetu no pe be bi pa e ma o motena no o pe dwuma ma wo mu wan fanan tena ni fi ho na apartment ni mu mabosu me be se sien nu ma na nka se pe be bi fa o pe be bi fa na me ma ntena wanya sa ne e kan bi na ho bero se di utiti asemese ne hwe aba obaso sere bone fache nya me fanche ne sabe frefra so fo mo ma bompa ma sa in si aga Yosef ni sune ni ban nyina te se Kristo nses e kanu sem ye na ya die tano isu ye nim divo isai tie du num chemun sun kopam enkro no kan ho nsu ni nyane na wie no obey odwanhwefo pa obey ye botan ya jin kwa san su na Yosef onun so yo obey odwanhwefo ma won mu ewuwia si nyina no ba Egypt they said they na America group bia ye funu da America odofu nyankopon kwa ne betime bi osum fence amau di siken to min to izan so di jume di bia shom sana za jume di no udi ni kurebu a emu na ho ho bambo na ohwesi o emu na nyankopon so befa mo atumi aboa mo atumi do owure nyina ahyedi mu me nipa bi e ben wo kura so mo mpɛ wasɛm a yankopon e bɛhwɛ wo so ɛne nti faro ɔde ne wi nyina hye yosef mu no de ɔmampanyin bi de akyire ɛde maa no ɛnti yɛde hyɛ yosef nsɛpɛ ankyɛ bia na egypt afei nsɛnkyerɛ ne hyɛ ase sie kuro biaa tumi ba hɔ ɛbɛgye aduane ɛdi kuro bia sikasɛm bɛyɛ kama onyankopɔn bɛtae a ɔwɔ ma no ɔdɔfo wɔ akwantio hwene ho biom na sika pɛ wonkɔ asɔle na baabi a woyɛ adwuma nso ahoma wɔ nso ɔmu ti mu ɔden yɛ wurawura nkakrakra yɛwura wobɛhwɛ no se woabubugu hɔ na fa wotim ne woabɔdam na afei adɔktafo ahyɛ ase di nnuro ma wo afei wɔabrabɔ asɛe ɛdan a wosisi Ghana ɛno ankɔtenem ɛha deɛ nso a ɛno nso ɛtɔn ɛne yɛde ama afei sɛ nursing home ɛno na afei yɛde hwɛ wo wɔwieɛ ne nua wopɛ wo nyinaa de akwan nnipa wɔ baabi koo nnipa wɔ heaven bi kɔ wae na woasɛm ayɛ mɔbɔ wɔ akwantuo wode ɛyɛ wo sɛ sisia wudim wutwese biribi a yɛ kama ma wo baabio nnipa wɔ baabi kɔ bɔberɛ a te sɛ deɛ wowɔ baabi kɔ daakye ɛha ɛnyɛ full stop yosef mama ne hunu nyinaa ɛte sɛ asafo no hwɛnɛ ɔtaa wiase tae asafo yi hwɛ covid yi baa yɛyi hwɛ nnoɔma a akɔ so asafo bebree ɛsude nyinaa mu nyankopɔn ɛbɔ n'asafo ho ban de ne tumi hwɛ yosef ɔtumi gyina pintin o ɛwɔ abrabɔ mu ɛno mmɔden ɛsɛ onyankopɔn adom wo so so a ɛma yosef ɛdi nkonim kɛseɛ na ɔbɛyɛ nhwɛso pa ɛma onyame nhyira ɛwɔ hɔ ma awo ntoatoaso ne sɛnte ne sɛ ɔma nyankopɔn tumi ɔtena nyankopɔn tumi mu ɔpɛ ɔtena nyankopɔn ne kwaredie mu ɔfa ɔde ahofa ma ne tu ho akyɛ honhom ɛna ɔde tu anammɔma onyankopɔn nti nnoɔma a ɛtoto boɔde nyinaa anka no anka yosef o anka no menia nhyira sɛm ɛfiri mu baa mu ne sɛ nyame ɛhyira naa ma afei du baabi koraa na yosef nhyira no ɔhu deɛ ɛsiɛde ɔde yɛ but ɔde boa ne man ɛnyɛ saa ma wo ɛnyɛ saa ma wo berɛ a wonante nokorɛ mu ɛwɔ nyame agya nyame ɔba amen kurukuru dim baba